Ok. Fise ibibazo n'ikibazo cya nyuma nari nshatse kumenya itandukaniro iriri hagati uyu ni umugabo uyu ari umugabo nico ki kandi nari nshatse kumenya ni nshobora kubwira uyu si umugabo uyu nari umugabo jewe nari ndibaza ari ndinga sinzi ndinga ni position aho uri kenshi ndakunda kuyikoresha nga mu Giswahili ni ko apa ariko sinshobora kuvuga ngo ni ko merveille apana mimi ni ko ni merveille ndazi yuko ndiko ndavanga indimi ariko nari nshatse kumenya itandukaniro riri hagati ya phrase izo phrase nyine merci
Ivyo ni ukuvuga yuko ni tuyikoresha mu kwemeza canke mu kwerekana uyo muntu canke ikindi kintu ariko ari tuyikoresha mu kwerekana ikibanza nicyo gituma tuvuga ni umugabo ariko dukoresheje ari ca tuvuga ari ngaha ari gusenga ntidushobora kubora kuvuga ngo ari umugabo oya nicyo kimwe rero no muri negative ntituvuga ngo ntari umugabo oya tuvuga ati si umugabo kubera ko si umugabo tuba turiko turahakana twerekana uyo muntu ko atari umugabo ariko ntari tuyikoresha mu guhakana ikibanza kuko tuvuga ntari ngaha ntari gusenga nicyo gituma rero tudakwiye kwitiranya ntari umugabo cyangwa ngo ari umugabo oya ayo n'amakosa tuvuga ni umugabo si umugabo ni ukuvuga yuko iyo turiko turavuga ikintu twemeza dukoresha ni duriko turavuga ikintu duhakana dukoresha si ari na ntari tuzikoresha mu guhakana duriko turakoresha cyangwa turerekana ikibanza nibyo murakoze
natwe twari tubuze twari tubayeho neza cyane
ikibazo mfise ni none nico kino kuvuga ngo nacyo twari tubuze twari tubayeho neza cyane na twacyo twarabuze turabayeho neza cyane kuko jewe forme composée ni forme bayita mu gifaransa forme composée tuvuga hariya amajambo abiri twari tubutse kubera iki twari tubutse apana siho twarabutse ntacyo twarabutse ariko murakoze
ni ukuvuga yuko iyi forme composée tuyikoresha avuga ikintu uko kimeze ariko ngaha turiko dukoresha tuvuga ibintu byo muri kahise muri pase nicyo gituma tuvuga ntacyo twari tubuze ni ibintu byari byabaye muri pase ni ukuvuga ko ni maniere y'ibintu uko byari bimeze bisigura ko bari bafise ibintu byose aha turi muri klase ya mbere ntacyo twari tubuze akarorero ibitabo wasomye ntacyo byari bibaye bivuga ko ibyo bitabo wasomye byari byiza ntacyo byari bibaye rero iyi twari byari ni ukuvuga n'amajambo dukoresha ni forme composée tuyikoresha mu kwerekana maniere y'ibintu canke y'ikintu canke y'umuntu uko imeze akandi karorero aha tuvuze sinari nakubonye bivuga ngo ni muri passé donc kare sinari nakubonye ni ukuvuga ko iyi sinari nayo ni forme composée dukoresha mu kwerekana ibyo bintu ukuntu byari bimeze ni ukuvuga ko habaye situation quelconque bituma ntakubona nicyo gituma mvuga nti sinari nakubonye akarorero mbabarira sinari nakubonye byabaye no muri passé rero forme composée tuzikoresha mu kwerekana manière y'ibintu uko bimeze ego nivyo murakoze nukuvuga ko forme composée ni nyinshi ziratandukanye ego murakoze.